It's a ticket to product shizzle.
Namshukuru Maulana alituleta pamoja, tukapendana mara moja moja, na bado tunasonga, tunafurahi kwa pamoja, mapenzi yetu yananoga bila kujali wakibonga bonga, sisi tunasonga.
Oh,